lapha besitshengisela kakhulu ngendlela icouncil esibamba ngayo. Icouncil iyasihlukumeza kakhulu. Balento yabo le abathi budget consultation. Basihlupha babuya bethi bazosiconsulta bona vele sebeqedelane la. Basitshela abakufunayo sadle. Siyabe sisayina ama-register abolana okuthiwa yingama-attendance. Bahambe lawo bafike kumbe kuminista kumbe kubani abamtshelayo. Bafika bathi abantu izakhamizi zivumile i-budget liyana. Thina sadlile. Basiphatha kubi khonapho siyabakhuza sibuze ukuthi lingasikhulumela amanga ngoba siyabe salile. Baphinde basihlukumeza khathasi basikhwezela imali. Empopho makimi ngale imali esiyikhiphayo i-$29 US 95. Almost 30 US. Akula service delivery, akula manzi, isuwa igeleze emayadini, ongabantwana kudlala lesuwa kubamba ikaka. Imkhuhlane iTB, kuya affecta mama abayibo abatshona ngikhala abantwana ngasekandlela yokwenza impilo, njengoba laba imali beyifuna nga. Umama usazatshona ekhangela abantwana ukuthi bengabamba ikaka, bengabamba idoti ukuze bengathathi umkhuhlane. Aqede futhi umntwana engagula, umama aye esibhedlela, afike eklinika, eklinika kulamanesi, kulamanesi angu-4, labo badiniwe. Ufithu nasa kutshela ukuthi bakithi ngidiniwe enqave lapho ngokukhangela kodwa ngokuthi sasakunanzelela siyabe sibona ukuthi nesilayo udiniwe abangufuwa abangeke benzele umama uyaphenduka ekhaya enqa umntwana engelatshwanga kumbogula engalatshwanga ngengcekeza liya so siyakhala ukuthi akula service delivery siyadana kakhulu unqabe sisiza umeya udeputy mayor ekhuluma ukuthi khona basibenza ama-estimates ngoba sithina siyastowa amanzi manje sizayenzani sinekela ama-toilet siyathela nga siyagesa njani abantwana siyagesa njani imigano anje lokhu yikho sokuzaletha udlame lwekholera njengoba sike sayizwa isikhona siyawasitowa ye futhi nxa siwasitowe siwasitowile agcinakele ngoba kasiyivula ngapha ethephini njengoba iyabe ivaliwe so siyakhala amanzi kawakho imigwaqo ifile ema-clinics akulamanesi imithi kayikho uyatshela ukuthi sesikutshela lokho sibhala lapha hambe yodinga ukuthi i-service delivery ayikho vele kakulalutho okuthiwa i-service delivery kodwa kuthiwa sikhiphe imali engake 29 user nge-95 cents liyana okucina vele kuyi-30 user asilayo bese ukuthi nxa sotshaya i-billing system bathi batshaya i-estimate uzafica ukuthi i-estimate yangikhona imali azabe sekutshajayo yona ngemva kwe-estimate inkulu kakhulu okokuthi uyamangala ukuthi kanti kuhambe njani ngize mbhadalise imali engakho kube lento yabo le uthiwa i-debt recovery i-debt recovery yabe inzima kakhulu bayabuya bezothatha impahla baze bathathele le loja umuntu ongalacala baxega iloja lo lendlodi wakhe kunzima njalo sebethathele abafelokazi izindlu abantu abaningi ngomama abaningi lapha ngabafelokazi abanye ngama-child dead abantwana abazihlalela bodwa intandane abanye nome lo mama elo baba ngabazigulela abangakwanisi ukusebenza omunye vele lokho waba ngubaba wazala umntanakhe ngaza kangena umsebenzi pho uyayithatha ngaphi imali babuya laba bantu bafike babuthe yonke into i-council thina sifuna ukuthi nxa isenza i-budget bahlale lathi phansi bengahlali bodwa ngokufunda kwabo antsho bathi bafundile babuye phansi bengakaconsult babuye bazohlala labo gogo bona labaneli babonileyo kuyini sikhangele lokhu lifunani ogogo labo bakhulume likwanisa malini ogogo bakhulume labo imali yabo abanjani abayikwanisayo hayikhona ukuthi bona babuye sebezositshela ukuthi hhayi ama-rates azaba imali engaka ye amanzi azaba ye kuzaba nje sifuna babuye kithi bengakhulumi labangani babo laba balama-degrees sifuna babuye kithi ngoba izindlu lezi asozizinto zabantu abalama-degrees funa babuye kithi phansi kubozali kwazi bazosibuza ukuthi Tshabalala ikhangeleleni hayikhona ukuthi bebuye sebesitshela ukuthi hayi sizokhonsulta beqamba manga sifuna babuye phansi kithi bazosibuza lathi siyakwazi ukuthi imali iyafuneka futhi bengasibamba kuhle singabanika imali yona le kodwa basenza isithutha kakhulu basenza abantu enganasifundanga enganasikwananga remember umama wakho ngunesi anje abazikhona nomesele uphele ngunesi omunye nguteacher uyakwazi akwenza ukwedlula yena ole degree enxa wathi ifeka le degree le so thina sifuna ukuthi basihloniphe sihambisa ama-petition na basiphendule ukuthi hayi this is rubbish bathatha bathwabhanisa baphosele ebim saphendula kuyangiheka wathi this is rubbish awukukhangela ukuthi kuzwisa ubuhlungu njani ukuthi umuntu ezame ukukhulumisana lawe sizame ukwakha ubudlelwane akutshela ukuthi wena omlethele khona i-rubbish akudlahle abantu laba abasayinileyo abakwananga kusizwisa ubuhlungu yikhothi sibona sibuyala sicela ukuthi basihloniphe njengezakhamizi ngoba kunjenje umazaye ngeke bekhona nxa thina singekho izakhamizi kuyavalwa lokhu kuthiwa kulanto phela why are you there So sithi thina sicela ukuthi uma kusenziwa i-budget beza ngiyena ababuye befuna ukwenza i-budget ababuye kithe imali yokujini ngayo bazokhulumisana kanti lenezi door-to-door kulandaba siyayifisa nokuthi bake bayenze ukuze bazwisise umumo phela bona abahlala endaweni ezingapha abala problem khathesi bakhuluma ngamanzi bona abanamabhols thina silawo thina kumele mdlane efikele ukhe njalo la magabha angikhona silawo wona lawana amagabha okustowa asilawo sithwala nzima ukuthi kufikela ngalamanzi sidubeke kakhulu ngoba uyabe usicabanga i-credit abantwana into ungaba ngekho basala bengena kunjalo so sithi sicela basihloniphe konke abakwenzayo bazama ukusebenza lathi njalo siyabucela ubudlelwane sicela babe ngabangane bethu sisebenzelane ndawonye ukuze uBulawayo lo aphakame kumele sisebenzelane kuhle ndawonye bengasi underrate ngoba mina engikubonayo abasithathi njengabantu abafundileyo abakwanileyo babone ngathi asifundanga bengakwazi ukuthi lathi sahanjiswa esikolo ngabazali bethu so siyacela ukuthi basihloniphe sakhe ubudlelwane uBulawayo City Council uMazayi gakhe ubudlelwano lezakhamuzi zakwaMazayi ezeBulawayo ukuze i-service delivery iflowe sibazwisise le mali abaziletha bengenza njalo sizaflowa lathi sizababhadala kuhle ngendlela enhle njalo siyabhadala kodwa kule mhlo abangazenzi kuhle ngingakutshela i-estimate yona leyo bengakutshaso ngayo iyodinga uzaphicutha kula mali enjalo yikho kusizwisa ubuhlungu sesibonela imizi emithathu ebitshayiwe mani okuzwisa ubuhlungu yena lo muntu bebhadala ngendlela engazange ibone ezama ukukliskweletomunye usemakhokhoba omunye usempopho omunye usemakhandi.